Karibia karibia customer upate line ya Airtel free of charge. Kisha tunakuzawadi na 500 MB of data. Haye. Hello.